APC Progress.
Now, Ojukwu, I can afford the melody because that's what you get. Now, Jesus Christ, bring your wine. Thank you, Jesus.
Goodbye, because.
What's your idea?
I want to hire you, my partner. Why don't you know when you're born?
APC. Aninri bueno. Aninri bueno. Aninri bueno.
Ndi Aninri jo hari na na batak. Lebe di mata na na.
Ai na giso.
Ai mugi na azu. Ana masi go ja to pa lagi. Awuna maka victory. I am a good victory.
Ana eso ku na patio na
amasi anwa de ofro. Owo aka di otie ga ka na eso. So bikonu. Elele ma ye ba food and name a lot of new breed of ndanu na ofro. Oto wo no se de ka ke le chineke. Afta ni ru ofro. Ole go na ya ofro. Owo ni ke wu member, e ta mo e member. Ama lo member. So o te go ifu go ni an I'm going to go to the house.
APC.
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 VinMartin Elo, Galeri Onu, vote. VinMartin Elo, Unwani Onu Woke. Ani, Conspiracy Bo Ogwu, Aninri Oji River. VinMartin, Bonye Achi Oji River. And now, I bet that this is our federal constituency. And Eke, Enyendeka, Enyendeka. Because representation work, Enyendeka, 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 Oya Obuna, Obiangwana, Oya Obuna, 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 enwe ka da aye ne tu ne ba ndi ne wan people obo nu ya tu fi o ne kede ne gwa ku nu that day o ne ti la bia enye fi ke ballot paper you hope ti hard no ku ne ne ke so sia e ma la bi bia ka ah mada man da sika mama ti e ba ti e ba eh ya so na hu ma hapu m kan ti e be ntoli ti e na ntoli ti e APC ebe sara azisa
I make a nunu. I never need PC. I had a me politics. When I make a monte, you go get the monte. I'm a nunu got to run for top, yeah? The first job, I'm going to run Abuja. The first meeting, Ngaje, mabu nono to vote. For me to never get this cause, he can tell you, Mwanya and Subu, than Aninri. He can tell you, Mwanya and Subu, than Aninri. When I'm with Babu, when I'm with Babu, Efi, Neme, Biruno, Ubuno. When I'm with Babu, Nkati is the man of Buhari Gata. One of the ministers, one of the leaders of our party. It is in Gakol Habun Sobu Mwanyanye. Na Efi Neme Biubunu. Ezoku Gase. Ofodu ni munu biyalo na... Biyalo na Enugu mwe President Aibia. One of the things the leadership anyi kowale abuna efi na emebi ugbo and president anyi ekugo many times no ni njikere na efi na emebi ugbo nu ga kwuse aga na support iwu ga eme ka akwara unu uzo ga na ugbo unu ebu na Christ federal government has said how they be ready. Omalega na akpo constituency allowance. Omalega na enye ndi representative no nwa idea. Agnes yaba wepute ego. Je kota caterpillar na akam anya kwa uzo ba na ugbo. In case you no get belem no no get belu chukwu ka win election on 16th. In case ba no get belem na rega nti. Uno ga yo chukwu bo na win e. Ka nkwa ni ne nkwelu uno. Kachukwu guide am ka mmezu ha niile na kwanu nwanne nwoke ole anyị pịkwara aka wee wepụta anyị na ndị ebiri ma na ndị ochie nwere biznes onye ọbụla anyị kpọpụtara unu akwari agara ebe unu chọrọ unu ama na ọ ga-enye unu sevis nekwa misis ibeke akụ ọ kwa nwaanyị dịka unu. Ọkwa onye a ga-aghọta mgbe unu na-ebe akwa. Ọkwa onye a ga-aghọta mgbe unu na-amụ nwa. Ọkwa onye a ga-aghọta mgbe unu na-ezigbo ụmụ unu skuulu na ọ na-afịa unu arụ. Nekwa na ibe ka akụkụ ntinyere akwụkwọ. Nekwa nụ gọvanọ anyị Bayo Ogunze. Ọ rụkwa senetọ rụtụ ya ọfụma. Ọ rụkwa kọmishọna rụtụ ya ọfụma. Nekwa na akụ unu tinyere akwụkwọ. Nekwa na APC unu tinye akwụkwọ unu maka na onye nke unu ma ka onye unu amarọ unu na-ege m ntị unu egezi na akụkọ ndị PDP na akọrọ unu 20 years gịnị ka ha lụrụ unu kedu alụrụ unu ụmụ unu enwere ọrụ ụmụ unu ha na-arụ ọrụ amarụ ụzọ. Ndị ọka na ihe na-apromise unu today unu na-ege ntị bụ na ndị ọbụla na-anya ọkada dị qualified na ha ga-enweta ọrụ will provide a job.